nami ukuthi bengizospenda nje ilanga lonke nani kodwa akusenzekani. Sengizothi nje. Kodwa lo mhlangano wenu ubaluleke kakhulu ngoba phela ubalulekile ukuthi iy'nkokheli zethu ezikhokhela ama-ward ethu, ezikhokhela ama-district ethu, zike zihlangane, zibonisane, zinikane amandla, zixobelelane ulwazi. So into enhle le eniyenzile. Futhi ke la KwaZulu-Natal, i-province ene-potential enkulu yokuba enye yama-province ayi-powerhouse ye-economy la. Ngoba sinolwandle olude, sinomhlaba ovundile okwazi ukutshala noma yini. Sinawo nama-industries, singawakhulisa nawo, siyakwazi ukukhiqiza ne-agriculture. So i-province ene-potential enkulu kakhulu. Ne-potential ke ekhona ifanele ukuthi ivulwe yinini, alilokho yinina ngoba yonke into eyenzekayo ayikho into eyenzeka emoyeni, yonke yenzeka emhlabeni wenangithi amakhansela nasemhlabeni wamakhosi. Yenzeka emawodini noma kwakhiwa ifemu entsha kodwa kukhona la iwodi la yakhiwa khona noma umasipala la wakhiwa khona. So nibaluleke kakhulu futhi abantu bakithi sonke uhulumeni simuzwa simthinta ngomasipala ngoba omasipala esaziyo ukuthi masivula umpompi kuphuma amanzi, masikhanyisa ugesi nezinto zethu udoda esiwulahlayo siyazi ukuthi uyakolekwa. Nemigwaqo siyazi ukuthi ama-potholes ayavalwa. Uhulumeni nje wasekhaya uwona ohulumeni ola ebusweni babantu othinta abantu nsuku zonke. So thina siyakwazi national ukuthi ukuhlala e-ofisi ngabe khona umuntu okubonayo ngaphandle kwalabo enisebenza nabo, kodwa nina noma ususekhaya ntambama bayafika abantu ney'khalwa ngithi kufanele futhi ungawuvali umnyango ukuthi hhayi sengishayisile. Kufanele ukuthi uvule akubekele inkinga yakhe uyizwe uzame ukuyixazulula ngaleyo ndlela oyixazulula ngayo. So ni nomkhakha kahulumeni obaluleke kakhulu ukudlula yonke imikhakha actually. Ngoba yonke eminye imikhakha ifanele ukuthi ilandele nina ngoba abantu uma ugesi ungekho bangqongqoza kunina ngithi. Namanzi uma engaphumbi bangqongqoza kunina, noma bengenawo bangqongqoza kunina, noma kuyini baxakile, noma beshonelwe inini eniseduze nifika kuqala, noma kukhona la kugulwa khona ama-childhooded households inini enaziyo emphakathini, nabahluphekayo inini enaziyo kufanele ukuthi nenze imizamo ukuthi bangalali bengafili. So umkhakha nje lo obalulekile kakhulu. Kodwa ke siyazi futhi ukuthi njengamakhosikazi namakhansela esifazane ziningi iy'nkinga nje enihlangana nazo ngokuthi uyikhansela lesifazane. Njengoba yonke inkokheli yesifazane ihlangana ney'nkinga ngoba iyinkokheli yesifazane, ngaphandle kwey'nkinga lezi ezanombani kodwa uma uwesifazane uba nazo kakhulu. Kuqala nje khona la ngomthetho ka-ANC, nge-constitution ka-ANC, ngabe ama kanzele swazani ayalingana na wesilisa 50-50 kodwa kwenzekile ngithi ala lapho nje ubone ukuthi inkinga ikhona enakekho ke othi cha akuzuqhubeka ngoba phela I constitution ithi 50-50 ngiyaqhubeka nje kodwa mangahle kube irivesi umsindo ongaba khona ngeke sikwazi ukubela so kuqala lapho ukubona ukuthi kuneyinkinga I constitution yethu eka SADC even neyase Africa ye AU ithi 50-50 kodwa la awukho 50-50 amakhosikazi kusukela nje ne-ANC saqala ngoba phela sikhula ezweni elinepatriarchy eyisimanga umhlaba wonke unayo ipatriarchy kodwa lana yabuye yacindezelwa yaqiniswa i-apartheid yaba west nezinye iy'ndawo maningi amakhosikazi ayeyingqalabutho omaxeke khona manje sicelebrate umama uSisulu nabo badlula kweziningi iy'nkinga manje esifuna ukusho ukuthi kuyadingeka ukuthi njengoba namakhansela nilithathe le thuba lokuthi uyikhansele kube khona into oyenzayo noma oyifundayo ngoba siyazi ukuthi mase kukhethwa amaningi amakhansela awabuyeli nje awabuyeli amaningi manje kufanele ukuthi njengoba usekhona ufunde ube khona nje othi uma ngenzeka ngingabuyeli ikhona nami into engobambelela kuyona engosho ukuthi at least le minyaka engu-5 ngiyikhansela ngikwazile ukuthi ngizithuthukise ngikwazi ukuthi noma ngingaselona ikhansela ngizokwazi ukuphila ngithi niyakwenza lokho nikwenze ngempela uma ubuyelile futhi kulungile ngoba loko kuzokwenza ukuthi nakhona emsebenzini wakho ukhule uma ungabuyelanga futhi uzokwazi ukuthi okay ngizoqhubeka ngenze okuthize ngoba futhi uma unako okuthize kuyakusiza ukuthi noma abantu sebekuhlukumeza ngoba siyahlukumezeka thina abantu besifazane sihlukumezeke emphakathini sihlukumezeke la sisebenza khona sihlukumezeke nabona la besisebenza nabo kodwa uma unako okuthize kwenza ukuthi noma usuhlukumezeka uthi hayi angizuyenza le nto engafuni ukuyenza ngoba senginqena ukuthi uma ngingayenzanga ngizokwenza njani uyayibona leyo nto uzithole sewuvuma into obungeke uyivume ukuba ubuzothi hayi le angivumi uma ngifoseka uma ngixoshwa kukhona la ngiyobambelela khona kubalulekile lokho noma usu nano 5 years ozayo noma usuphumile noma ungaphumanga lokhu uqhubeka uzithuthukisa lokhu uqhubeka uzithuthukisa into ebaluleke nje kakhulu le ngoba isociety yethu ayikamamukeli kahlehle umuntu wesifazane elida noma ikuphi i-progress ikhona kodwa ayikafinyeleli la kufuneka ifinyelele khona noma ngabe kuxoxwa uthole ukuthi nithi nindawonye kodwa mase nisemhlanganweni ubone ukuthi ixoxiwe le nto somewhere asiqali ukuyixoxa la uma ubezwa nje bekhuluma ukuthi khona la ixoxwe khona ngani ngoba thina ngithi thina sithi si kona emkhatseleni noma emuthweni noma kuphi phinde futhi ukuthi uyobheka izinto zasekhaya mabe xoxa ke bazoxoxa ngalesikhathi bazi ukuthi hayi nina senihambile noma bayixoxela emabhareni noma bayixoxela kuphi kodwa zothola ukuthi khona inaseke nje ezixoxayo nezinto emaceleni thina bese siyamarginalizeka wena uthi ufika nombono wakho ubone ukuthi hhayi ukhona osuvuthiwe nje umbono la asisezi nembono ehlaza sonke sizoyipheka ukhona umbono osuphekekile so kodwa ke lokho akufanelanga ukuthi kusithena amandla kufuneka kusiqinise nje kodwa nathi samakhosikazi kuyadingeka ukuthi sibe nabo ukuthi hheyi njengoba nihlangene nje kodwa nalapho nisuka ngakhona ke nihlangane namakhosikazi hheyi kunjani niloku niqinisana nikana amandla kubaluleke kakhulu loko ngoba uma usuyithola usuwedwa u-isolated akubi lula futhi bayakwazi nje ukuthi ubizwe nje nento ongeyona unamathiselwe nje nasey'ntweni ongazazi hhayi ke khona ke uma umuntu wesifazane kufuneka ukuthi kuthiwe bakunamathiselise ngomuntu wesilisa sengathi wena nje awunalutho la ikhanda sengathi wena noma ngabe ushade naye noma ngabe wawushade naye sengathi wena wathi uma ufika uvela kini wakhipha uchopho bakho wakunika yena wasala nje wena bakhohlwa ukuthi waphuma kini nje nawe unobuchopho bakho noma usukhona la noma ushadile usenabo ubuchopho bakho uhamba nabo kucaca ukuthi wena iview yakho sekuthiwa hhayi wena uzo-influenswa yilo uzo-influenswa yilo kanjani kodwa ngobani ngobumuntu wesifazane mako wesilisa cha kezo-influensa unengqondo yakhe sometimes nathi size sibe tempted nathi ukujoyina lapho sesithi hayi ngempela uzo-influenswa yilo uzo-influenswa yilo size nathi silekelele lapho kwesinye isikhathi ngoba i-patriarchy njalo phela ayisebenzisa abantu besilisa kuphela isebenzisa wonke umuntu so kufanele siyiqaphele le zinto i-temptation noma isifika ukuthi nawe ujoyine ubuye uzibuze ukuthi hayibo ngempela le nto esengisho uma ngingayibhekisa kumina izoba right yini uma ngiyiphendula nje ngiyisusa kuwena sengiyibhekisa kumina ngithi seyenzeka kumina ngizoyithanda yini kodwa ke akuzuba lula nje kodwa kufanele ukuthi sibe nesibindi yiko abesuthu nje bethi umuntu wesifazane ubamba umbese la ubukhali ngakhona ngithi babazi ukuthi veli uma umuntu wesifazane akubi lula kodwa noma sekunzima uyabo kwesinye isikhathi nje ngithi yini ngaveli nje ngiyihambele ngiyoyisebenzela angithi kodwa besibuya cabanga ukuthi uma ngihamba ngizosho kanjani kulokuthi yena akahlali uyabona ngoba uzothi awu wena uma kuhlula mina uthi angihlali kanjani so uhlali ukuthi hayi bo nomama usulu nomaxeke nongoyi nodorothi nyembe bahlala kunzima ngoba benzela ukuthi thina uma sesifika kube ngconywana ngoba veli thina sekungconywana kunangesikhathi bona befika ngithi nathi-ke Fune uti noma sekunzi mutaya ngibambe. Koni ingane zami zothi ifika, zifike nokwamagabade engase maningi. So into yenzayo awuyenzeli wena wedwa. Wenzela nabanye. Wenzela nesizukulwane esizayo. Noma ubekezela kanti ungazitshela ukuthi hayi ngahamba nje ngibe right. Awubekezeleli wena wedwa. Ngoba mawumuntu wesifazane kufanele wazi ukuthi ufuneka usebenze kakhulu ngoba urecognizewa when you have worked twice as much. Uyabonga isikhathi uBaba Mandela e-appoint cabinet. Wa-appoint amakhosikazi amabili nje kuphela kwi-cabinet mangabe niyakhumbula yokuqala. Kwakumama uSigcawu nami. Sahlala nomama uSigcawu saxoxa. Sathi yabona ke kuzofuneka sisebenze kanzima. Ngoba masingasebenzi kanzima naye uBaba Mandela uzokuthola kunzima ukuletha abanye. Ngoba uzothi laba bayihlalele nje. Ayikho into abayenzayo. So kusho ukuthi mangiletha abanye zobe ngandisa nje abantu abazohlala nje. Sathi kufuneka noma kunzima sibambe. Khona ngoba mangabe niyakhumbula abanye ababe abasebe badadlana ngaleso sikhathi. Nokuye ephalamende kwakubhalwa emaphepheni ukuthi lamakhosikazi azini ngephalamende. Amadoda ayazini ngoba sonke sasiqala ukuye ephalamende. Kodwa umbuzo wawuthi lamakhosikazi azofika enzeni ephalamende, azini ngephalamende. Kodwa mina ngiyaziqhenya njengokuthi amakhosikazi aye ephalamende ngaleso sikhathi afika asebenza kakhulu. And kwakhona nomama abadala, omama uSulu, omama uThabo, omama uNjobe begcwele lapha ephalamende besebenza kanzima. Loko kwenza ukuthi ngonyaka olandelayo ngephalamende elandelayo kwangabe kusashiwo ukuthi bayokwenzani bazini ngephalamende. Ngoba base bebonakele ukuthi bayasebenza, amakhosikazi ayasebenza. So kubalulekile-ke. Kubalulekile futhi ukuthi uma use uku-leadership njengoba niku-leadership, ni-encourage igengencane. Ma unayo indlela yokumentorisha, umentorisha. Niba-encourage nje. Ukuthi nabo baba ma-leaders lapho bekho. Uma futhi usuphumelele, akufanelanga ukuthi uma usuphumelele bese uthi iphumelele ezweni lamadoda. Uyabona? Kufanele sonke isikhathi usebenze ukuthi ulishintshe le ndawo. Ibe indawo ekwazi ukuhlala kahle umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Ngoba sometimes thina uthi mase uphumelele uzitshele ukuthi I've made it in the men's world. It's not right. You may have made it in the men's world, but you must then try and change that world to be a human world where women will also be comfortable. Kwesinye isikhathi masuphumelele uthi hayi ngiphumelele nje ngoba nge-merit yami. Initshele indaba akekho lakuthini nami noMusa sonke esingathi nje waphumelela nje ngobuhlakani bakhe. Akekho. Sonke lasikhona ingoba besixhasiwe, sixhaswa amanye amakhosikazi ngendlela ezahlukene. khona nawe kufanele uqhubeke uzame ukwaxhasa amakhosikazi ngoba nawo yiwo akufikisela ukhona. Akekho nje mhlawumbe basazozalwa ngiyengizizwe nale ngane zethu sometimes zisho ukuthi hayi imerit. Yebo imerit khona kodwa you need a support. You need a support. Ngeke ukwazi in this patriarchal world uphumelela nje wedwa nje ungenayo support yabanye. So i support ibaluleke kakhulu. Kodwa futhi nokululekana mani ngibona ukuthi hayi ngathi nyawo manje sesigwigwile mawethu ingasabi nje ukuthi hey ma ake siphuzitini manje la nikhuzane kahle hhayi emaphepheni hhayi emaphepheni nikhuzane kahle. Ngobani? Ngoba akekho umuntu o-perfect la emhlabeni uhamba. Akekho perfect. Akekho. Ngeke umthole o-perfect. Ungahamba umhlaba wonke, akekho umuntu o-perfect. Wonke umuntu uyawenza amaphutha. Kodwa iphutha lomuntu ngikhuzeni kahle ngithi hayi, yabonake la. Nimbonise kahle umuntu avuke. Ubaba Mandela washo ukuthi okubalekile akubona ukuthi uwe kaningi kanjani. Okubalekile ukuthi ufike kaningi kanjani. Kufuneka uwe ngoba uyowa. Uma ugijima uyaqhuzuka uwa ngithi. Kodwa okubalekile ukuthi uma usuqhuzukile uvuke uyithintithe ushone khona. Uyabona? So ungasho ukuthi hayi mina uzenyeze akekho umuntu o-perfect. Fanele ukuthi senze njani sisizane ukuthi ama-strengths siwenze abe even stronger. Ama-weaknesses sizame ukuthi siwa-play it down siphakamise loko kuhle khona naye nomuntu ezokhuthazeka ukuthi akenze kakhulu loko kuhle. Ngoba akekho umuntu o-perfect nje. So mina ngithi la ukhona futhi uqale ngokuzithanda nje wena. Wena nje. Ngoba kuzoba nzima ukuthi uthande lo oseduze kwakho wena ungakazithanda ngithi. Funeka uqale nje uzithande wena. Uzitshele nje ukuthi khona into esasisho safunda o-first year. Ethini uthe kwane ezibuka emanzini ethi ngekuhle ngokuliwa uqala iqhulu elangemila esikhulu. Uyabona ke nawe nje uzitshele kanjalo ukuthi hayi right boniwa nje loko okuncane esiyeza ukunaka. Uzithande. Ma uzithande uzokwazi ukuthanda nolo oseduze kwakho. Naye uzokwazi ukuthanda. Ma ungazithandi wena uexpectelani ukuthi yena akuthande. Kufuneka uqale uzithande wena khona nabanye bezokuthanda. Khona nawe futhi uzobathanda nabanye. Balulekile nokuthi nje nizithande. Kwesibili le ngizoyisho kayikho popular. Fanele ube disciplined. Le nto yokuthi nje ube umhlambi kazali usile nje, hayi, ayizulisa ndawo leyo. I-discipline iyafuneka. Iqale ey'ntweni ey'ncane nje. Uma kuthiwa umcimbi uqala ngesikhathi esithile, ube khona ngaleso sikhathi. Akuthiwa emsebenzini kuqalwa ngasikhathi esithile ube khona ngaleso sikhathi. Ngobani? Ngoba angithi uhola abanye abantu. Jengobu ui kanzela, ui mayor, ui yini, ulidaba nyabantu angitu ilida. Akfunega bachele uchi, akfunega bantu bachele ngomlomo kuti naliskat, funega babone wena. Funega babone wena, bayichele bonte, eh. Kaleti uzofige sefigiri, kizofige nti, yabon. Ube disciplined, makfunega usebenzi, ukete msebenzi, ukete. Na abo bazofunda kuwena ukuthi oh nomufo angashaya makhona into ekusafanele ngiqedele masinya ngihlala ngiqedele masinya kodwa wena bawungena discipline awukwazi ukudiscipline omunye uzomqalaphi uzothi umqalaphi uzothi wena ufike ngo 10 emsebenzini bese utshela omunye ukuthi angafiki late awuzukwazi angithi so you must lead by example where you've made a mistake futhi ungabi nabahloni okutshela obushe ebasebenzi ukuthi hey yazi lana I made a mistake ubalalele nabo ama-views abo ngoba akekho umuntu onemonopoly yama-views wonke umuntu unama-views so ubalalele noma ngabe wena ozothatha i-decision ekugcineni kodwa izwa nabo ukuthi bathini ngoba bakuzokuzela nombono obungawucabanganga ngoba mina ngibelieve ukuthi you are as good as your team so kufanele ukuthi i-team yakho ibe 18 nawe uzophumelela ngeke uphumelele wena ithini ingaphumelele ingekho right kodwa futhi must acknowledge must uphumelele ukuthi no I'm as good as my team manithi right kusho ukuthi team yami right siyabona kunjalo nje ukuthi u lead by example but also take other people's views because awunayo imonopoly yama-views wonke umuntu unawo ama-views and uzo-enricha le nto oyicabangayo so ngoba-ke isikhathi sesiyangishiya bekumlinge ngisafuna ukusho kodwa ngoba sekufanele ngiye e-airport ngizonishiya nje nokuthi konke esikwenzayo kufanele sikhumbule ukuthi asenzeli thina senzela umphakathi senzela abantu base South Africa senzela isizukulwane izizukulwane ezizayo sikukhumbule ngaso sonke isikhathi ukuthi lokho engikwenzayo ngikwenzela ngisebenzisa umphakathi kodwa futhi ngilungisela izizukulwane ezizayo ngiyajabula ukuthi umama uDuku Nomusa uyakwazi ukuthi anibize anihlanganise enizojabula nje ninonke into enhle kabi la yenzayo yiko nami ngithe noma kunzima kule game angize kodwa ngizovela nje ngimkhuthaze naye ukuthi cha le nto ayenzayo yinhle nani yinhle into yokuthi makuthiwa uzani nize nizohlangana nizojabula nonke nizobonisana nizokhuthazeka ngoba sonke siyayidinga le mvuselelo mhlawumbe nje sokufuneka nathi MEC mhlawumbe nathi sibukele kuwena esiqoqane nje nathi samaminista esifazane noma i-weekend nje together sibonisana sixoxa sikhuthazana niyabona ukuthi sengifundisile nami sengifundile sengizofike ngixoxe nabanye ukuthi hhayi kukhona into enhle ehlale yenzeka lapha e-KZN ake sibukele nathi siyenze Goba, I think imvuselelo enje, imvuselelo yangempela, iyakuvuselela, iyakukhuthaza. I'm sure manihamba nje sekuyele endaweni ngeyindawo. Nizobuya seninomdlandla nomfutho obukhulu angithi njengoba kaqinile. So siyabonga kakhulu. Ngifisela nje ukuthi usuku lwenu luqhubeke kahle libe mnandi, nikhuthazeke kuze futhi nibuyele emuva seniyosebenzela abantu seninomfutho omkhulu. Ngiyethemba ukuthi uyohlala engimema nje. Noma nje futhi ungafuni ukukhulume nami ngizojabula nje. Ngibe ingxenye nje nami. Uyabona? Inhle kabi le nto ngiyayithakasela, ngiyayithanda. Kodwa-ke elokugcina nje, ngifisela konke okuhle. Ngifisela ukuthi la ngisebenza khona, usebenze kahle abantu bajabule. Ngifisela ukuthi uma kuphela u-5 years nibe senikhulile, hhayi ngeminyaka but nge-experience. Malibongwe phambili ngamakhansela esifazane phambili. Phambili, phambili, omama bayisibonele emphakathini phambili.